I tau atu e tahi kai poro tehi ki te papatonga rewa I tēnei rā, I runga I te whai kia tūkinohia tētahi whakakitenga mō ngā kupu reo Pākehā o te Tiriti o Waitangi. He whakakitenga kai tā tēnei, me he pakitara te nui, e iri ana I te wāhanga Signs of a Nation, e pūmau ana tana noho ki te papa. Heoi, ko tā te kāhui porotehi, ko tā te waka haurua, he mahinga toi mō rearea tēnei, me te aha, ko tāna he whakatītaha I ngā whakaaro o ngā manuhiri, kā tae ki te whare pupuri taonga o te motu, ahatia ngā tono I ngā tauroa, kia mutu te whakaaturia. Kei a moana makapelu le, ngā tai pito pito.
Huna nei te kākahu hangahanga. I te paupautanga o te rā, uru tomo atu te rōpū porotu a te waka haurua ki roto I te papatongarewa. He tūkinohia I te tohu o te Tiriti o Waitangi, e whakairihia ana I te reo Pākehā.
Ko tā mātou mahi he whakakore I etahi o ngā kupu me ngā rerenga o ia te ātekara. Kia kitea mai te tangata I etahi kōrero ke atu.
Ka tā werewere hia ngā kaiporotu I runga I te pātū, ā ka whakamahi I ngā mihini me te peita rehu, kia muku I ngā kupu Pākehā mai I te atikara.
Māori views about Te Tiriti have always been silenced in Te Papa, and we think that as the National Museum they have a responsibility to be telling the truth about this.
He whakaaturanga pūmau o Te Papa I puare e te kaumarima tau ki muri. He oi hei tā te waka haurua, he mō rearea mō ngā manuhiri o te whare pupuri taonga, ahakoa e whakairi ana hoki Te Tiriti Māori.
This kind of erasure of the history of Te Tiriti is causing division and danger in our communities.
Tai mai ana te tangata, pōhehe ana, koe rā te whakapāheatanga o te Tiriti, ne? Engari, kāore.
Hei tā rātou ka whai tēnei I ngā hia whakawhitinga kōrero me te poari o te papa kia whakaheke I te pātū.
Kua mea, kua he kōrero noiho e puta mai, te mea.
Hei tā tētahi māngai o te papatonga rewa e matangurunguru ana rātou I ngā mahi tūkeno a te rōpū nei. Ā kua whakarereke hia te whakaaturanga I ngā tau.
Pōturi hoki, rau atu.
Toko toru ngā kaiporotu I mauherea e ngā prihimana, ā kua kapi te whakaaturanga mō te wā nei. Moana Makapelu Lei, te karere.